c'est juste zogashira ahantu uvyutse mu gitondo ugurura ugurure hanyuma ajour zoshinga intawe uti en après-midi mu kinindo ma je si ndi muvugishwa mu rwego ati sera champion plus qu'aujourd'hui
nawe uzobagumize ku mutima kandi niteka ko ntiritegwa bose je rubanza nkuru ntago nari bwabone n'ukuri nico gituma ndabashimiye abari guteguri nawe nkagukeza wo waruteguri
werekane ingene abantu bakuye kubana niturindire ko umuntu aja kugira ingorane yaje asinze mu bitarakaremba canke ubuzima mukamuhitana hanyuma rako bari dutangura kumushimira oya n'ukuri
wambere hafi mere wanje ndibuka ikintu cyose nabageneye kubwira mere nakubwira ugahagarika ibyo uri kurakora byose ukaca ukimushikanira cyangwa ukagenda kumuraba nta muntu atakwifuza kukubwira nk'umugenzi
je personnellement rase ko ari mu bantu mbwira ibintu byanje ntabwira abandi bantu bose yaravuze yavuze ayidinaga ko ari umuntu avuga ingorane ziwe gake nanje nikomeze kumuntu umenya ngira ndemereza abandi bantu bazi bitari iby'iwawe mugabo ratswe arimo babasha kwandika text ngana nk'uko ubune nkamubwira nkazo kwidoga kuvana ndusha dimanche mugabo ntacika intege donc merci gose kuba ukunda kuntega amatwi mu gihemba wa MGFC biyashe no mu gihengyohewe ari mu bantu umbwira ati ndafite ikintu cha guserebra swataka haba cyangwa ntaye mugabo keje ndayimubwira
ama no kwitwa gusabira umugisha rasko urashona we gukonta kuri twebwe nkuko tugukonta ko buri gihe
ni byinshi twabanyemwo nibaza ko numushinga ntayo wanjira amazi ko nari ko hari n'ikintu mbaye rasko mbwiye meje kubwira mama ntindinje ibitaro wa kabiri mbwira ni rasko yamari nore rasko bari kube ndazi ko mu mwanya umwazo bari ngaha tu
ibi ntibizi
ni wadu iki ibi ni
ya ni na kibiri tingira
tutizi kibiri tirasko
Seven Vibes TV ni media audio fikiranga n'abantu barenga ibihumbi amajana abiri biciye ku mbuga zose dukorera zitandukanye ariko nubwo bameze uko ari abantu bakigogwa no kumenyekanisha ubwo byabo canke ibicuruzwa byabo ku bantu bari mu buce bari mu mahanga nimutugane biciye ku izi nimero tubafashe kumenyekanisha ibintu byanyu kure mu kanya gato ku giciro gitoya karibu cyane mukorane na twebwe ntimuzovyicuze
Karibu muri Seven Boutique. Akuneza imbere kwanyu muberewe byasiye.
Mukurindira kandi ko baza. Nanifuje ko mwumviriza ama audio. Kora nta mwanya muri dufite hano dusumwanya muto cyane. Hamadeje kumviriza ama audio turababwira icyo bakoranije hano. Murakoze.
Cyane cyagushima. Ashobora gutegura iki gikorwa none ba umugisha hama ashaka nshimire na Clovis ko nari buyashoboye kudukoranya natarabitse hama ashaka kumbwira ko kuri twebwe yatubereye umugisha cyane cyane kumvuga muri rusange ko ndibaza ko kuri twese nimba twashoboye gukorana ngano uko yagiye dukora ku mitima ashaka kumubwira yuko akunzwe yuko tumwumvira kandi dushima ibyo akora nka jewe personnellement arambere umugisha
we batamuzi yitwa Patrick ab'i Kigali
ubuzima ducamo arambere umugisha twacanye muri byinshi hari aho twagiye tugwa tukabyurana nagwa kamvyura yagwa nanjye nkagerageza icyo nshoboye Ese ranga wandaye mushimira ko yambere muvukanye mwiza n'ubu akiriko. Wandaye mushimira cyane umuryango wanje. Nzinshi umuntu iyo muvuga ko mbwa icyo nashaka kumubwira nuko tumukunda. Nongera shimira cyane cyane umubyeyi wiwe. Nimba uyu munsi Clovis ashobora gukora ibintu nk'ibi nuko afisa bikura. Kaba turi mushimira umubyeyi wiwe rero kubona yashoboye kurera neza. Nguwe akatubera umugisha. Imana imuhe umugisha. Muri make uwavuga Clovis yavuga byinshi.
Naruta kwishi hinde amatara twabonye mabonye ko yagize connectato iyi ni audio imwe mu audio ashika 8 muraza kwihangana hanyuma icyo dukoranije ni turakivuga mugabo kumbura rushaho gicyumvira hariho abantu benshi bari bifuje kuba hano bamwe ntibari hano abandi bafatiriwe abandi bavuze ko bashobora kuza mugabo kubera programme za samudari nyinshi tushimye kubyihutisha kuko twasanze attack intro tubuza ko dukora ibikorwa twateguye mu gihe abakenewe bose bari hano hanyuma nashimye iragemwa nari nashimye yuko kame umuntu yagira ibintu avuze cyane twaje kumva ama audio yari sa niyiheze
I don't know. Yeni ya mbere hari huwa ari gukurikira wa kabiri mugabo byamunaniye ko avuga kandi twavyakiriye ko nyene ko byanse yuko uvuga nyene yari yarana ari muri Canada mugabo uko yabidusigaye nitwa ariko turavyumva mugabo mu rimba twabonye ko bidakunda ko gicashikije kuri rasko haraheze igihe kitari gito ngira ngo haraheze nka a deux semaines zirenga canke 3 twari twagiye ku mpanda kuri antema ya Sam Overmix hanyuma duhe nari nicaranye na Edinaki hanyuma turaganira ku bintu by'iherezo ry'abantu abantu ukuntu bapfa bariko arapfa ari benshi kumusaga ibiki hanyuma turiko turaganira nca ndamutera inkuru ingene hariho umuntu ari hanze asukaramuzi yitwa Momo ari mu Buganda yarigeze kumpamagara abonye kwandi nanditse ibintu kuri Rasco kuri statut ndavuga ngo Rasco ndavuga ngo honorable Freddy hanyuma ndonka ama message y'abantu benshi cyane bambwira kuri Rasco musanze umuntu umushize kuri Rasco hagiye umenye utuntu twiwe twinshi abashyira abantu ku statut barabitse haraho umve bibi haraho umve byiza mugabe cyanegereje na ama message twumvise kuri we hanyuma ndiko ndamutera inkuru Edna kingene hari umuntu ya telefone yambwira ibintu byiza kuri Rasco Edna kimbona atanguye kurira hama ndabubaza igituma nawambwira ati jewe umbwiye Rasco nkoza ahantu ambwiye ibintu yamukoreye byo kumuvuza ntibuka ibintu byinshi nyene hanyuma ageza kubivugurana kuri antere mama mfite ama emotion menshi muri ko muri yumvira ibintu nyene byo gupfa ntangura kwiyumvira nawe ndabashana ne Rasco ntangura kwiyumvira kuva kera turi bato ndiyumvira ibintu byinshi nyene byinshi hanyuma tuza turabiganira turaje gukaraba turaza no ngaha muhira ukabona ko tugiye mu yindi mutwe mugabo mu kubiganira turavuga ati none nta kuntu tuza turashimira imana abantu bakiriho hako turindira kuri antenne magira ngo twara amashugwe kumbure rizimvye kumbure ntitwabyimvire kwera ko twibaza ko ashobora gupfumanya wari wose kuko ubuzima bw'umuntu n'imana ibuze kandi twizera yuko mu bantu b'amasezerano nawe nyine narimwe ko natwe twese turi hano tufite amasezerano twifuza kuzobamwo ibyo gupfata ari byo biri imbere mugabo tumaze kuvuga na Edinaki turavuga nabandi turaba in contact nabandi bakisa bose mubona hano turaba in contact nabari hanze ba Peres ba Soke barani nabandi hanyuma tumaze kuvugana ravuga tumvirize cyo cimve ni cyiza cyane muze twige guserebra umugenzi wacu akiriho tuyimubwire kwa mukundo ko tumukunda akiriho pana yarapfuye turiko turashima tuvuga amajambo menshi twandika message n'amastatus n'amarip menshi menshi mugabo tubaho gukonesa ko umuntu yatubereye umugisha akiriho na icimvira cavuye hanyuma ababyeyi bari hano kwari babiri nuko intana kinyi twigeze tubabwira ko twe twabona abo batarimwo mugabo kwera nzico honorable Federari kuri jewe na Rasco nkabanzi mama Rasco icari uretse ivyo afutuntu twinja tuzimwo na je nayivuze mu radio yanje ngira baza kuvyumva ababyeyi bafite utuntu twinshi ukuntu birabira abana tuntu ariko barigira mwe mwamuzi ko muri abanyabwenge utuntu twose muri ko buragira mwahejeje mugabo ariko arababona utuntu twose murimo rero turavuga tuko biri kose aba bantu tubafate nk'ababyeyi bacu ko ari babiri presence yabo ifite signification ikomeye kuri twebwe cyane cyane kuri Rasco nyene urubanza naragerageje kumugora ndabwira ibintu bidafashe aya rumba rwanza kwa badamu nakaranzo mugirira fise ni surprise y'abavyeyi biwe nzokubwira ko tuzobigirira swati muhira swati muri vire swati kwa Edinaki nzokubarira gushike byose yagombaza ngo bimeze gute bo hari habantu muri groupe afite ubwoba ko hava bimenya mugabo nayo yari kubimenya n'acyo byari bitwaye kuko nabo nyene namuperturbye mu mutwe ari muhiri wanje afapa sambwiye ko rubanza kwa madamu mugabo wa madamu nawe ntavyazi ejo niho rero nunyumvire bantumve ni si madamu ni nabavyeyi biyo nshabwira surprise kandi na Greta ntavyo azi neza no kuvuga ni yari kubaza Greta ntari kumubwira neza ivyo ari byo kuko nawe ntavyo sharanze mugabo yaduciye bwarabaza Edinaki atlode ibintu ndiko ndumva mwe murafite urubanza ngaha tego pasara afite urubanza zo gukorera haje yansavye kibanza kibanza rero cari iki mugabo mu byukuri urubanza nti rwari rwanje urubanza no rwatwese no rwanje no rwawe cari cyane no rwarasa mucama kere ni ivyo icadukanije ngaha ni gucelebra no kunezererwa no kumubwira ko tumukunda no gushimira abavyeyi babiri bari ngaha bafite ikintu batumariye twebwe twese cyane cyane abashaka kubanga contact nabo hanyuma ibirenze ivyo n'ukuri nibaza ko nabandi ko ndarengera abandi na inasavye ubu ari wewe sari muri group gira icashikirije kandi nuri ngaha atagiye muri group n'ukuri ntage nadagira icashikiriza nimba gifite ku mutima uri hano wese azi ko atarungitse audio afite ikintu ashikiza kuri Rasco arakivuga twebwe turiko turamuserebra turafungura turanywa turagi gato turatwenga uyu munsi ni umunsi twateguye kugira tumbwire ko tumukunda abantu baca mu bihe byinshi hari ibihe bibyoshe hari ibibabaje mugabo tuje kumubwira ko ibiryoshe abamwo byinshi tubanamwo turiho konesa turabishimira Imana n'ibigoya camwo turi kumwe Previous yerekana nuko turi hano kandi turiko turambwira ko tumukunda kandi tumushigikiye. Muncamake rero byari byo kugira ngo simvuge amajambo menshi ndatse kwa izindi manzu. Ibindi mutwemerere naho kaba Africa tugoye. Mutwemerere aya ma audio tuyumvirize mwihangane. Niho message ikomeye iri. Mugabe imbere ko twumvize aya ma audio sinzi ko mama Rasco canke mama Rasco ntacu taza kumwumviza hanyuma nawe nyine yaraduhaye audio. Ahera yaduhaye audio davugiye yashikirizwa. Mugabo ko twavuze icadukoranije honorable twebwe dufata twe nasuka dufata nk'umubyeyi wacu arafite urubanza yasivye harugo yasibije hari n'urundi agiraje ko rundi ubunyene kumbure two muha umwanya akadufasha gushima Imana hanyuma bikunza akabandanya ko twamufatiriye kuri urubanza rwa Rasco mugabo je ndazi cari kuri Rasco nico gitumana nifuje ko ahaba kumbure ngira ngo Rasco avaza gushima atahari mugabo turamufatira video turimwereke mugabo turanezerewe kari honorable yundi turaba
Jenny Joro pasiyarama yanyandikiye ambwira yuko ambwira ibyo nkuko ayivuze ngaha hanyuma yari mu rwa macambwa kwaza kumpa audio yari mpaye vers 10h mugabo nari nsam programme n'umuntu avyubanza ariko cyo ndashira 18h mvuye mu rugo rubanza rero ico novuga kuri kino ni nukushima dabo icumvira mwagize buriya guterana intege mu buzima ni ikintu gihambaye cyane kuko umuntu yamaye karirukanga ne peut pas s'évaluer ne peut pas se regarder dans un miroir hanyuma ukacyusanga kenshi rero nkuko bayivuga tugiye kumuvuga neza atakiriho kandi je sinza kuvuga ko ndamukunda kuko ikirundi kidistenga cyane jewe cyambere sinda mwanga mugabo je l'estime j'ai beaucoup d'estime pour lui une grande considération je le connais encore très jeune on y a qu'à turbulence c'est normal mais il a grandi comme tous à twebwe hanyuma hari ibicagendera camwo ariko la maturité yiwe yagira aboneka ndagira ndakubwira rasko ko je t'estime kandi ndagutera intege muri voisinage mu ma amitié mu ma relation ugira n'abantu narakwikoze ko cyane ndi mu kwigisagara mu bintu by'aba jeune c'est même très difficile pendant cette période parce que les jeunes étaient considérés comme les kundi kuntu fare ko umuntu yemeye ko gufasha mu bahagufi ndagushimire kumbure na nanose andi ma occasion je le dirai toujours ariko ntere intege no muvyeyi mungu wawe asa gaciro kuri aba bose abari hanze n'abari hano ntahagaritse ibyo wanjogera tubane umwanya muto ubinezererwe kuko ni impano imana yaguhaye rero sino vuga menshi uko tumuzi nabivuze mu ncamake ariko nagira nkundire mu mwanya muto wabimbwiye ndamuha kantu symbole ga signifie pour moi ici turimo ça symbolise ici ici rero ni ihantu umuntu atezo kufightinga tous les jours ahura des obstacles gushika ahantu shika ahantu ukiafirma fashe ku gicapo dommage aussi du domaine sportif fashe ku gicapo cha la compétition la plus majestueuse la coupe du monde ya une seule coupe itezwa gutana igihugu kimwe mu bihugu byose biri ku isi muri 7 milliards de personnes alors bajya abantu batwaye igikombe cy'isi nibo bantu twita les champions kuba bashoboye kwerekana ku isi nzima ko aribo bashoboye gutana igikombe babita les champions les mondialistes c'est vraiment arakagendera ku buzima bwe bwose je shaka rero ugire cet esprit de compétition d'éliminer les obstacles de croire en toi hama edo done aussi ta vie ku mana kuko ni zo gushoboza twese dushoboza hanyuma ubezo shikantu ba champion nora ba champion parce que tu travailles localement tu devrais sortir des frontières faire connaître ton nom ababikora ababishikako ce n'est pas ko bavukiye amezi 18 na amezi 9 donc toi aussi tu peux croire en toi hanyuma umuhezagiro w'imazo kuba ko reka ariko kantu ndakaguhe c'est bizarre même c'est drôle mais c'est juste zogashira hantu vyose mu gitondo ugurura ugurure hanyuma un jour zoshinga nta uti en après-midi ukinindo ama je sin de muvugishwa mugo ati sera champion plus qu'aujourd'hui murakoze
Jane jambere no kureka to kwese yes it's very different jambere bishiki
Thank you. champion.
Yo soma.
Eh, chef frère Asko, sois toujours champion. On l'aura fait. Non, c'est Kane. Ah, c'est Kane.
Voilà. Kandi muce mumbabarira ibindi mu nzo bikurikirana cyenda pasara bimpanje muri cyo gikogwa yego
ngoga uretse ko ari umwana wanje n'umugenzi wanje kuko turayaga byinshi tukanatebura murazi ko bitamugwa nabi Krovisi yamye afise abagenzi kandi benshi mu bakuranye n'ubaracagendana ikimenyetso rero cy'uko mutima w'urukundo awufise Krovisi n'ubu yamambaza akambaza atabo babanye bacu bo mu Kamesa aho bakecuru ubona n'ubakorera iki kijya kiraro rero yarigeze no kurondera umufundi arakimanika kwa matara arondera ibitye arondera mampule arayimanika kugira haboneshe ngo ntibavunike batashe ngo habe habona yarabikoze biramara igihe naho basoma batatebye kubyikorako ariko n'ubu yamari ko aribaza ikintu yokora ikintu yobakorera nabo kugira ngo abone yuko ingorane z'uguca kuri kijya kiraro ziheze canke zigabanutse uyu mutima rero kwita abandi naje ndawumukundira kandi ndazi kwa ofisi ndibuka no kuri 5 zito yize kuko hari gihe bahora bajayo kuraba bajya abandi bana babayo canke bajya ba bamugaye bajya bagenda n'umuga bagumyeyo yego ibyo byose n'umutima w'ikigongo agirira abandi ndakunda rero ukuntu atishira hejuru ngo akengera boro canke ngo yirengagize uwazi uyo mutima rero niho ndamwifurije kugumana agira urukundo yamababara abandi ubuzima nabwo bwa Krovi uzobubamwo uko Imana yabuguteguriye ubandanye usaba Imana kandi wikengurukira ku byo umaze gushikako kuko nabyo nyene si bike ntubabare kandi nturande umutsi urazi ko nanje ngoma ku mavi ndagusabira kuko urazi ko ndagukunda uburi papa Kayisi nanje ndi mami wa Kayisi ngushimira Imana nyogokuru wawe se yarahombye atarambye yo kwishuje ibiyeri byiwe wahengera yizaniye agakazi kiwe aje kwidandariza yiranguriye nawe wabona bamwe bariko baranywa hari uwicaye adafise ugacuja kumuterurira icupa ukamuzanira washe wozimurishe n'ukuri mugabo aho no gutera inkuru nyene no kugira ngo ndakwibutse yuko canke nabandi bumve yuko uwo mutima w'ubusabikanya nabandi wari ufise kuvukira umwana kuko warabona yuko atawujya abandi barorera canke bamuraba uwo mutima rero niwo ndakwifurije ndagukeza kuri uyu munsi bagenzi babo baguteguriye n'ikimenyetso cy'uko bagukunda nawe uzobagumize ku mutima kandi niteka ko ntiritegwa bose je urubanza nkuru ntago nari bwabone n'ukuri nico gituma ndabashimiye abari guteguri nawe nkagukeza waruteguri Imana ibandanye kuja imbere ukora ibishimwa namwe mwese muhezagirwe tugire Kristo
Nadine harabanze ku izina rya Sheila ndi muri Canada ndasuko n'umugenzi wanje kuva kera cyane kandi n'ubu aracari inshuti ikomeye kuri jewe mu byo mwavutse ko twovuga atarenze kurangira cyane ngo mvuge ibintu bitatu bikomeye rasuko yankure muri mu mwaka uheze naragwaje umubyeyi ndamutuma kuja kundara umubyeyi araja kumura mu bitaro yego umuvyeyi wanje yararembye arembye mugabo yaramenye Clovis kuko yarangiriye video ariko arambwira ngo wowe nturi umugenzi wa Nadine ngo wowe nukwibagira ndamubaza uko yamusanze arambwira ko yasanze ko mama afise indwara mais bien sûr akumbe abana biwe ko benshi twese turi hanze aca arabinsaba ko noza kuraba mama kandi naramukundiye yari kumura yari yagikumura nkavandwa duce ca mfata indege mardi ndagira vyose atana kimwe ndamubwiye ngeze escale ya mbere navuye Canada Geneve Geneve Bruxelles Bruxelles Bujumbura ngeze Geneve ndamubwira dasko ni wowe uza kuza kontura kuri aeroport je juste ndamubwira la dernière minute araza kontura amaze kontura anamara ku bitaro ku bitaro ndaraba umubyeyi mbwabo nari ndushe arambwira ati nade ushobora kurara ngaho ariko ndagutahana nje kuryama kandi byaranejeje cyane dasko ndakubwiye merci merci et vous voyez comment c'est ma nobimenye ko je suis très très reconnaissante jing ze problème les familles mon wambere ntuma ni Clovis shura fso mwanya simbira simbira leo majambo make nago ma profite ndamushimire ndamwifuriza no mwaka mwiza wa 2024 ha machine la patience pour la belle initiative merci beaucoup bisous bye
ndaramukije hasko ndamwifuriza umwaka mwiza wa 2024 ari wadukoranije kuri uno munsi kugira ngo tumushimire icyari tumushimire ubuntu bwiwe. Amazina nitwa Peres ndayishimiye, ntibyakunze ko mba hafi kugira ngo tube turi kumwe muri uno mwanya, ariko nk'uko twabanye mu nteguro n'abari ngaho twafashanije mu nteguro nande nari nifuze kugira icyo mvuze kuri Hasko ko twagize icyiyumviro cyo kumushimira tumushimire akihari. Umumwe wese rero arafise uko yomushimira canke yogira icyo amuvuze ko. Jewe rero ngira ndamuvuge ko gatoya Hasko nagira ndagushimire cyane kuba Imana yarampuje nawe ukabyemera babizi ko nta si hazare guhura na wewe, ariko byose wari umugambi w'Imana kuko Imana yampaye mu Grand Frère. Uri Grand Frère amanura muri byinshi muri amajambo make wivugira njyewe naragiriwe ubuntu bwo kuyafata nkama nk'impanuro kandi agenda mfasha yaramfashije mu gihe twari kumwe n'ubu tutari kumwe agenda mfasha iyo ngira n'ikiyago nawe biranyubaka bikagira icyo bimfashije mu buzima. Rero ndagushimiye ndagushimiye cyane ubyumve ko ndagushimiye kandi ukomereze aho nyene twabyiyumviriye kugira ngo tugushimire ubuntu bwawe ndetse tunagutera intege, si kuvuga ngo biraheze ariko tunagutera intege tukwereke ko icyo uri kuri twebwe uri kintu kinini uri kintu kizima. Ubwanje no bivuga ni byinshi ariko nagira ndagushimira nta n'uburorero ndinze ndajamo mugabo wumve ko ndagushimiye kucuri kuri jewe mbese n'umuryango wanje.
Dogo niza ya speaker. Niza ya speaker man. Fatu usiri. Peti, sinzi ko ubuka yuko papa wiwe ni intwari. Yagize ico amadira abandi. Sasa leo vraiment ni kuwana. Ni siku yako kabisa. Accent for everything. Kasivuge menshi ko taza kwa birefu sana hapa. Kandi azi uko uko nakuzi. Uzobinyibutsa mu myaka ingahe. Reka sindandire ndandire n'abandi but mga kubariki for everything, for who you are and for your heart. Uko mutu kabisa ugaciro. your brother Alan.
Maritse mwenye ifato ziwe muku ambo amve mwaye amve abagenzi biye bose bamwege muri ngaha muri ko mwanyumviriza abaje abari hanze twakoranye ibi bintu n'abandi bagenzi tutashobye kubwira hano kandi tugira ko tubasaba imbabazi ko turanze ko bahari mugabo ni imyaka itatu rasuka arashoboye kujira neza abagenzi biye turu monde abahanura neza nabikurikirana kenshi tuba turi kumwe hari byo mbona hari byo numva cyo narose amatemoyaje menshi uyu mwaka wa 2023 kuri rasko biranantera ubwoba ndavuga none gute umuntu ashora kuba mwiza gucya kamera nje narinzi ko ari gije nyina bigira kumbe kandi urumva rasko n'ukuri washaka yo mutahura aba tugunda kuvuga ngo abagabo cyangwa abahungu ngo bita abakobwa cyangwa n'ukuri rasko n'umugwaneza ku bantu bose n'umuntu mwiza ku bantu bose kandi naba ari ngaho nganezereza bari ya gusa bari ya nabo ntabanezereza c'est pour tout le monde hanyuma ni n'umwaka n'ukuri je ndamujeje ko yabaye amahoro n'abandi yahanura neza abantu yabaye mwizigirwa kuri jewe wanashaka narigeze no kugwara naduze tension biranantangaza ngere jewe tension duga nkiri mutuku rasukarabizi ko ndakunda kwimubarira mugabo haragezwe n'imvya ni none nk'ubu jewe ntakiriho je tabigenda gute junior mwana wanje urugo rwanje madamu hanyuma kumbure konkrize batangaza kandi nimwumva ivyo ntavuze mwumve gusa ko kame ni cinq reconnaissant naravuze nti jewe nivyashikangagira imana simfe d'une façon intunguye umuntu norondera kugira ngo asiganire urugo munyame ndayivuga uko nyine nsiganira umugore nsiganire umwana canke abana iyo bari rasko sinzi siniteze gupfa je mbayeho kugira ngo imbeho nyene simbahe ngo mfifise n'amasezerano menshi kandi nizera ko nukuri nzobaho kugira ngo ndabibemo rero ndacu nashobora kwivuga ko cyane iby'urugo mugabo kubana hafi gusa byose biba bikwiye ubu rero nukurangiza ndashimiye Imana kubwa rasko uyu mwanya nkiriho kumbure yari amajambo umuntu ashobora kuzomubwira turi ku manda cyangwa isinzi mu gihe ari wehe dutanga kuko nta umenye gutangura ntabwo ari radio turi ko turavuga mugabo ni homage ni celebration ni umunezero si bonne année si anniversaire kuba jana azi ko aje muri anniversaire cyangwa ikindi kintu nasukubwiwe yaje azi ko aje mu rubanza rwanje namutumiyemo mugabo twaje kumuserebra twaje kumunezererwa twaje kumbwira ko tumukunda twese ngo profitiye mwumbwira n'abandi badahari turazikora abandi bamukunda si twe twenyene mugabo mukuri Imana muhezagire yarakoze gukoresha mama wiwe yarakoze gucishaho yacishije hose peu importe uko byagenze kose mugabo turamushimiye Imana turamushimiye n'umubyeyi wiwe uruhara rw'umuntu resulta cyangwa resultante yo kuba umuntu ashobora kubuku turiko turashima nibaza ko umuvye
ndabashimira ku kigoro mwagize je rero ku byukuri naho tutari kumwe umutima uri ngaho ego turi kuri distance ariko numva byari kuba byiza cyane ndahari ariko spirituellement turi kumwe naho tutari kumwe donc physiquement nukuri ndashaka ntangura nshime cyane gose abantu bashoboye ku iki kintu kuciyumvira abantu bashoboye kuciyumvira akavuga bati reka dukore iki kintu cyo gushimira umuntu ku byiza yakoze akiriho atari bya bindi byo kurindira umuntu yagize ibibazo akaba ariho baca batangura kuvuga ibyiza byiwe ibyo rero ni ibintu tutamenyereye mu mico yacu eka n'imico y'ahantu henshi ibyo vraiment ntibibaho kenshi usanga atabibaho ofete iyi ni isomo cyangwa n'icigwa ku bantu nka bose ndababwira ahubwo ngira ni nk'isi yose niko navuga vraiment merci beaucoup umuntu yabyumviriye hanyuma rero mumfashe mukoma amashi natariho ndi mukoma amashi uri ku mutima vraiment naho byoshika nitubonane cyane tugira iki uri ku mutima kandi ndabivuze vraiment bivuye ku mutima
uri umwana mwiza ari ibintu wowe warankoreye utazi waranyeretse ubuntu uranyereka ubuntu by'ukuri uranyereka ubuvukanyi ego urumva kanatsinda wa mbere na parrain yana ni ikintu gikomeye icyo ni ikintu gikomeye cyane nawe tutakunda kukiganira ko ariko c'est important umuntu akubera umupayin kuri mariage ni ikintu gikomeye rero na jewe kugira ndakwiyumvire vraiment c'est parce que nabona yuko ubikwiye icyo gihe ndabigusaba naho byari ibintu ntateguye umwanya muremure urabyemera urambwira uti je vraiment icyo kintu c'est avec plaisir urumva na jewe nari kwiyumvira abandi hari nk'umuntu umwe cyangwa babiri byawe waje bari kwibaza ko bashobora kuba ngo muri kiriya kibanza ariko voilà naguteye kuko ndagufite ku mutima n'ukuri ni ikintu cyiza nari gufata abakuze nari gufata baki hari abantu wajya ariko ya narabyifuje cyane urabinkorera ni ikintu kinini hanyuma ikindi nacyo kasko burya hari ibintu utazi warankoreye jewe na jewe kugira ngo ngire visibility muri iyo music industry mu Burundi waragize uruhara runini cyane rwose warakoze ikintu la première fois uko twamenyanye urazi ngene bimeze urantegera uroorganiza une équipe iza kuntora ni ikintu gushika no musigiye no kuri Facebook yanje profile yanje ifoto niyo ujya munsi muje kuntegera kuri abapo rero ikintu gikomeye wakoze utazi ariko nuko hanyuma nandi madire urabizi yabaye mu nyuma byose ndabigushimira ko hasko hari umunsi vraiment hasko twahuye ndi kumona madamu turiko turaganira imodoka yanje yari narashize muri garage nateza kujya kuyitora ndibuka vraiment turi kuri banke guri tuko turavugana imbere ya banke ndamusedze nireka rero dufate taxi komso umuntu yirukangaje kutora iyo modoka kintu rasko yagize yafashe ahamagara taxi aca afata n'amahera arayariha arabwira umu taxi man ati ntusure kuba arihisha ndakurisha batware washika niyo baje sama boku tushe rasko wibaza yuko ari ikintu gito sinzi gutanga amahera sinzi 10000 francs cyangwa iki icyo ni ikintu kimwe cyane rwose ni geste ni igico gikorwa wakoze sinayo mahera ubona umuntu ashobora kwibaza ko ari gitoya mugakurije ni ikintu cyane rwose naragishimye iyo batubonye benshi batubona nk'aba diaspora bakatubona mu mafaranga bakatubona mu ibiki ubuntu bugatakara iyo geste rero ni geste nini cyane rwose geste y'urukundo mon frère reka urumva imbere y'uko nsezera ariko reka nongere nshimire vraiment ekipi iri aho wari wabwiye wari mwazananye kugira baze muze kunyakira baranyitaho vraiment nabo nyine sindaronka umwanya wo kubashimira sinzi namara ibintu bicamo vraiment Anaïse la belle la beauté vraiment na Greta abo bantu vraiment guys ndabafise ku mutima n'ukuri ndabafise ku mutima nibaza yuko ozi vraiment yogerageza iki kintu akagishikana kure ozi numvise yuko azoshobora kubishikana ashobora kubishikana ko tumufise ngaha na mahigwe ozi nemera cyane rwose kabisa ibi bintu arabishoboye kandi Imana imuje imbere naho mu byo akora abikora neza no mwana nikundira vraiment ukuntu yimereye ozi iciki no vraiment gishikane kure ndagusavye werekane ingene abantu bakuye kubana niturindire ko umuntu aja kugira ingorane yaja sinzi mu bitarakaremba canke ubuzima mukamuhitana hanyuma rya kabare dutangura kumushimira oya nokuri murakoze cyane rwose ndabicije amajambo menshi mumbabare cyane rwose mfise byinshi no uvuga ariko let me stop here urumva guys, murakoze cyane kandi mukomere mu gihe rwaho muri sawa hasko na mwese muri ngaho murakoze cyane
amahana nashimye nanjye bicu namuvuga ko kuri uyu munsi jewe premièrement nashaka juste kumushimira ku mutima wiwe hasko n'umuntu asa umutima wakutse n'umuntu akunda abantu n'umuntu yitangira abantu atuka hasko jewe ikintu ndamuziko cyane n'umuntu udashobora kubwira ingorane ufise ngo yikawushe n'umuntu agushika ko igicaco cose amasaro yose yaba mu ijoro yaba ku murango n'umuntu vraiment yitangira abantu cyane kandi akabikorana urukundo cewe rero nta majambo menshi ufise mvuga mugabo ahanini nashaka kumusabira umugisha Imana imuhetagire ihetagire umutima yamushitsemo kuko ni ingabire kugira umuntu nk'uyo muri sosiyete mu bantu antuka nuvuga ni confort kugira umugenzi nk'uyo ushobora gukonta ko atumama ariko rero nashaka jus kumusaba imuhetagiro Imana imuhetagire ihetagire umutima we wagutse ego murakoze
arasko nasha arasko uvuga iki ni byinshi nta sifisa mbere na mbere za gukunda urugendo uracyahari nubivuga umenya ngo byahetse oya gusa reka ndabezime muri aka kantu acame ni we wenyine aca abimenya ibyo ari byo arazi ko icyo birezima byose Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas marcher. Ouais. Ouais. Ah, t'as taur. Il veut dire que
ku muntu uri je bamize kabisa ko your modern brother asije kama competitive frere ku grand frere ariko aduko uko pare yangu kana kwite grand frere basi lakini sinzofanya wagiye kabisa ijo wakore muzima wambaye hafi nk'ibura ababyeyi wambaye hafi surtu kuri imeri nibyo nashaka kwibagira ingene wambereye hafi imeri wanje ndibuka ikintu cyose nabageneye kubwira imeri nakubwira ugahagarika ibyo uri kurakora byose ugaca ukimushikanira cyangwa ukagenda kumuraba ndabiyubutse kabisa nda mu buzima Imana iraguha umuntu tukavuga uti ni Imana iri murungitse kabisa ibi cya maudio ba ni kwa bika na byase mana na byase kabisa kubera nk'ibi uzokwa mu bindi musa ubuzima bwanje bwose mbese y'amato asha tu ni bisemi bo ewana Imana yakuduhaye turayihezagiye mille fois ivyo umaze kunkorera mu buzima n'ivyo zo nkubanda nkorera mu buzima jewe n'umuryango wanje sishobora kubivuga ngo ndabiheze arakiri jo kama uyu munsi ari juste gufata akanya dufata agapoze gatoyi tukubwire merci pour tout merci pour ta personne merci pour authenticité yawe Merci, thanks for being real. Namono. Namona talk you for the hugging home again. Mwakubariki. Always be your brother. Mama ni mama ndarabizi ko yaranya adoption aje kandi nziko ndamukunda nawe nyene ah dogo sinye na kugira from akini aksanti sana
Terasco ambiye kwa igihe imangira mvuge sinzi kwaza kunyicura umunsi nyene mugabo ntacu fumunyica navuze sivyo jasha gushimira abose bavuze singira mvuge byinshi nagada gushimira ku mugenzi mwiza uri umugenzi mwiza kuri jewe abandi bose sinanze ubugenzi mfitanye navyo mvengabwe navyo mvengabwe benshi ntangazwa n'ukuntu ushobora kukombla abantu benshi mwanya umwe cabirancanga bazi kuza kubidusigura ukuntu bigenze mugabo je personnellement rase kwari mu bantu mbira ibintu byanje ntabwira abandi bantu bose yaravuze kavuze aidnaga ko umuntu avuga ingorane ziwe gake nanje nikomeze kumana umenga ngira ndemereza abandi bantu bazi bitari byo wawe mugabo ratswe arimo babasha kwandika textinga na nkuko une nkamubwira nkazo kwidoga guvana ndusha dimanche mugabo ntacike intege donc merci gose kuba ukunda kuntega amatwi mu gihemba wa MGFC byash no mu gihenge yohewe ari mu bantu mbira ati ndafite ikintu cha guselebra swataka haba cyangwa ntaye mugabo keje ndayimubwira rero merci no musi on celebre ta vie kwera ko harabantu ibitugize ngabesha bigira ku muntu yamaze kwitaba imana mugabo nimba tubigiza nubwira dushe gutera intege nabandi bani bari umuntu mwiza mu buzima bwawe mushimira kira kiri muzima kugira ntuduze kubivuga yaragiye atakikumva mubwire ko mbe dofwa uwo muntu yagukoreye ishiza mu buzima umuntu yaguhoje mari uri kuri ariyo muntu yakubaye hafi ahantu abandi bantu batari bahari rero ntutwice udu wumve ko bino tubikoze kora ko tugukunda kandi kubera kuri umuntu mwiza mama Rasco nibaza ko wareze neza mugani baza kuvisha bikora kuri wewe kora ko abantu bakuzi n'abatakuzi kera bakira abana bakubona umaze gukora abana ku muntu ufite urukundo rwinshi uzi kuyaga n'abantu uzi kuganyiza abato n'abakuze nibaza ko ari naho ngira Rasco bikura nk'imfura yawe rero warakoze kumuduha ubunye turamusangiye akiri wawe wenyine umusangiye na benshi harabari ngaha batahari ndazi ko abantu baza tujya imihari babonye iyi videwo ati twiko mutadushize muka turi bagenzi biwe muze mujya imihari pasi na iyi videwo cyo kwitahire muze mujya imihari pasi jewe muze mbabarire mugabo n'abatahari bashobora kwandika amakomati twimira merci gose n'ubwo tutari duhari mugabo mbe kwandika turi mu bantu washyitse ku mutima rero ndahejeje navuze ko mwinshi
okay murakoze kuri umwanya mu ntije jambo neje ndarizanye amahoro arahari ngaha niyasagaje atume duhurira hano jeho rero ngira mvuge ku izina ryanje ku izina ry'umuryango wanjye naje nzanye no kuba dukorana sasa Rasco sasa jeho sinzi nahora ndamubona kera agenda ndamuzi kera mu bintu byo mu wasiko twarimo muga tutaravugana ndibuka yuko contact yacu tuvugana twahujwe n'umu artiste cyangwa dukorana aduhamagara muri ambwira ati je ndakene mu nda gupresenta hama tujya kuri Buja Cafe nzamona azanye mu jama wa Madrid ndavuga nisa ko twebwe turi mu ndirimbo ndoramana uyu murasta nawe twinjiranye gute hama hari mu fevrier 2019 ndavyibuka amaze gushika turavugana numva turahuza ku bintu byose tuko turavugana hama kuva ico giye cyo mu fevrier 2019 twa dufite evenement twa turategura mu kwindwi hari nkaho generals ko twari en couple ubiravye ngene twakorana ibikogwa kuva umunsi gushika evenement ibe kandi evenement bayibonye barayibonye jero namwakiriye nk'umufrère yaje mu gihe twaheruka kubura abavyeyi bose papa na mama tukiri ko turiyubaka twe turatangura ubuzima muri rusangi tutaramenya abo dukwiye kwakira mu muryango nabo dakwiye kwakira tuvukana turi abahungu gusa umva ku nkundi byari byoroshe acaraza rera tubera mu grand frère ndabivuga kuko kuva ico gihe abahungu tuvukana nanje na Rasco twabaye incuti Rasco afite amanimero yabo bose nanje menye umuvyeyi wiwe tumujyango tugendana tutagenzanya kuva ico gihe gushika uno munsi hama kugwa umujyango wanje na naho mvuga uyu narateguye mariage je muri 2021 hama Rasco ndamuzana muri komite yanje sasa acagomba kuyigira evenement ubundi yari mariage acagomba kuyigira show kushika na umuprezida twara komite arambaza ati none ujya mu vice president wampaye kumenga urubanza ni gwiwe ndamubwira nti ujya namuvukanye kandi yarukoze neza iyo MC yatevye yarabaye MC iyo protocole ya samaye yarabaye protocole iyo hatashoboye no kuririmba bwa bisigaye byose yarabikoze rero nagomba kumushimira imbere ya mwebwe mese na madame wanjye abiswa na madame mubwira je nayo nakuze ndi mfura muhira sinigeze ndonka uwundi muntu numva yo bakora hama rero Rasco n'umuntu tumaze gusanga ibintu byinshi hari n'imodoka nari mfise yarayinguriye nganda mwishuze kubera hari ukuntu taraheza kuri hana ariko ariko ikintu gikomeye muri ibyo byose no kungene uwo munsi vraiment nabuze ukuntu ndayidandaza hama turaganira arambwira ngo ndaguha amafaranga je nkibaza ngo ni blague hama ndamubwira nti imodoka twaragenda aratwara hama ambera umuntu ari integre arama amafaranga twabivuganye usanga rero turashobora gusangira business ibikorwa dukorana byose numvise Rasco ararihira abantu baba bafite ibibazo ndatikora Rasco atakintu kiwa afise je rero officiellement ndumuganga wiwe muzango wa misi yose ndumuganga umuganga wiwe n'umuryango wiwe kandi ashima imana kuri iyo privilege yampaye ko je na manda ibona iyo umuntu akubwiye ngo nda akakubwira ibyerekeye umuryango amagara yiwe numva ari privilege kuko yampaye akajyo kukumuserva no munsi rero ndi ngaha kugira ndabashimire umuco wa nyuma rero nawe dukorana urasuka mubona n'umukozi jewe ndashobora kubishinga nawe kora umukozi kuko iyo umuhaye igikorwa urabatwa kiri urorohegwa urorohegwa kandi iyo myaka yose tugendana nta manondi ahari mu bikorwa byacu ntabyo tunyegeza nawe ntavyo tumunyegeza donc kandi ko ndavugira ekipe yose yabo turi kumwe ni je natoranijwe kugira mbe ha mwa ha mba twavyegereje umutima cyane umwose sinzi ko atangora ko bizongera muga ntacu ndabaserukiye bose n'umwatiste wacu Dudu turamukunda Rasco turakunda ibikorwa adufasha turakunda expertise iyo ariko arayizana mu bikorwa arafise iyo valeur humaine apana kubera dusangira akazi amafaranga n'ibindi ariko arafise ubuntu nk'uko bamwe babivuga bose rero ndanezerewe ko ndabivuze agishobora kunyumva kuko mu minsi izarashobora kutazonyumva ko numvise ko ari umushampiyona agira afate ubundi burere kandi kiryoshe nuko tuba turi kumwe tena usumenga tuba turi kumwe nanje donc nawe urimo turahiriwe twe twatoranijwe kuba tumwegere kumva no majambo hama no kuri tugusabira umugisha Rasco urashobora nawe gukonta kuri twebwe nkuko tugukonta ko buri gihe ababishobora tubanya tugusengera tugushigikira tukore kugura urukundo mu bigaragara no mu bitagaragara imana igweza gihe
amen gire kristo tugire kristo kandi
kristo
ke ikintu cya mbere ntanguye gushima ntanguye twoshimira imana yoyo yashoboye yaturinze tugashika mu 2024 jewe ikintu novuga simvuga ibintu byinshi kuri Rasco ko Rasco ngiye kuvuga ibyiwe ntabaza buze byinshi sanga sinobiheza je kintu Rasco ibi bintu kubona yarashoboye kuba ashobora kwegeranya abantu akiyumvira iki abatamuzi ni vyakera kuri we kuko twebwe kera hari ukuntu twahora twicara muhira babarazwa nige naye nitwa ko nkunze muri bo cyewe rasko narakunda kumbwira none garasko ubona uno munsi tuje muri weekend kambwira ntirasko je ndafise ibihumbi 10 tukende twicare muhira cyambwira ngo narumva atari menshi akacabwira stipa kesh twakunda kuba turi kumwe turi batatu na stipa bakacusanga twicaye muhira umbabarire hari hakantu kamwe yigeze kuvuga ryari numvise kuri ntuzenye yiwe ariko aravuga ngo jewe ngo umuririmbyi nkunda ndakunda umuririmbyi Bob Marley kandi ngo ndamukunda ngo mumbabarire simvuze ngo ngo abandi barimbye ngo sindabakunda ngo mugabo ngo ndakunda Bob Marley cyane Bob Marley ngo ari ibintu byinshi namwigiye ko kandi kugera n'ubu giye kuba kucondi namwigiye ko byinshi rero jewe novuga nti raswa jebre managushimi kandi imana ikuje imbere mu byukora ikintu no kwifuriza je no kwifuriza yuko wogira abantu kuko burya iyo ufise abantu ntacubura imana iguhaya abantu nta kintu na kimwe wigera ubura rero nanje urazi ko twakoranye twamadukorara mu tuntu twinshi ukambwira ati Eric ingo je ndazi ko muri groupe turimo je nitwa ko nkuze cyane hari abigeze kumbara barambwira ati none uyu n'umupapa ati nitubone ko ari umupapa mugabo jewe ndashima ukuntu rasko dukorana kandi nanje ukondi nta kintu ushobora kumbarira ngo ushobore kwanga gukora kuko burya anyi ufise inguvu urazikoresha ikintu cya mbere ujana umutima wo gukora ugatigira n'umutima wo gukunda abantu iyo ufise abantu ntacubura abangiza nti tugira amahoro tugira amahoro ya Kristo
imbere yuko turangiza igikorwa cyacu cyari kiryoshye cyane numvise mu bantu bagize ama audio n'abavuze amajambo ingene mwahagaze cyane ku kintu kivuga ngo ni rya mbere tubonye urubanza nkuru mu Burundi turashimiye Imana twe nati n'abagenzi barasuko bose twakoranye bari mu Burundi no hanze kubona twarashize mu ngiro iyerekwa ryo kwa rasuko ryo gukreya umunezero sinzi ko mwanyumvise aho muri Now Creative n'ingira nibo babyusereze reka ndabasigurire muri Now Creative tudandaza dukreye umunezero twayogira ngo tunezereze abandi nimba rero dushobora gutegura ikintu kitari bwabeho mu Burundi cyo kunezereza gushimira kubaho konesa kubwira guserebra umwe wese ashyiraho ijambo rijyanye n'iryo ibyitiranwa ni byinshi mu Kirundi cyangwa mu Gifaransa tugashobora gushimira umuntu akiriho namye asaba abagenzi bande kuva kera je abo dukunda kuyagaragara n'ukuri zijya shugwe zo kumanda simbi mugabo ibintu byo kuzana guterateranya amafaranga ngo genda tanze miliyoni kugira gure serike ya 3 miliyoni ndatanze ibi ndatanze ibi uwo shaka gutanga ishugwe yoyo umuntu akiri hari muzima mukaryoherwa mukarisangira hanyuma rero nari mvuze ni mukurangiza nshimiye umuntu wese yabaye hano nshimiye umuntu wese yabanye natwe nshimiye ababyeyi bacu cyane cyane ababyeyi ba Rasko twavuzemo ari utakiriho twavuze mama wiwe twavuze honorable Fredagiye dushimiye umuntu wese yabaye hano dushimiye abari hanze amazina bari disindirwa ndayasubiramwo namubwiye ko na liste yaba babikoze nza kuyimuha mugabo ikindi kintu nagira nongere ko nuko Rasko afite abagenzi benshi kandi biratunezereza nka timu yateguye ibi bintu kubera ko ntitubayeho ngo twigungire ibyiza twigungane ibyiza turanezerewe ko afite abagenzi benshi tugiriye ko tunabasaba imbabazi kuko turazi ko abagenzi biwe atari aba bari ngaha bonyine hari abagenzi benshi benshi tuzi bavugana hanze bakorana ama evenement bicarana ku muruturutu abagenzi bo kumusaga abagenzi bo ku kazi abagenzi bahantu hose mu mazeni matandukanye abagenzi bo mu by'igihugu ndatwara no mu gihugu bazinanye abagenzi bari hanze bari mu bihugu bitandukanye
bo muri kwa gukundaranya ngo nabagenzi bo mu munzi bariho arabafise abagenzi bagowe bamwe bamwe tutanaze no kumenya ndazi kwazi gukeya ubugendane myiza n'abantu batandukanye ngira ko ndabasaba imbabazi na kantu gatoya twateguye dufatiye cyane cyane kubo tuzi twebwe twabanye hafi twagendanye wanashaka ntibyatoroye kwerako twashaka abantu bakeya mugabo wahurana naka akakubwira ati eh hariho naka wamwibagiwe naka wibagiwe naka wibagiwe naka no kuvuga ngo iyo turaba bose abagenzi bose ngo tubane hano ngira twarirwa batuja kuri stade rero ni turazi ko abagenzi benshi turazi ko hari abatashoboye kuhaba twari twifuje ko bahaba tugiye ko turasaba imbabazi ko batabaye hano mugabo dufatanije nabo guserebra ndazi ko mwese umutima wiwe ababiza ati jerasiko n'umuntu wanje nawe nyina rasiko ababiza ati je naka n'umuntu wanje singombwa yuko twese tubanza gukoranira ngaha mugabo turazi ko abagenzi benshi nabo nyine turabanezererewe nabo nyine turabakije ko baronse umugenzi mwiza mugabo ntivyari gukunda ko dukoranira hano twese twaravye abagenzi cane cane na nayivuze je muri audio natanze hariho histoire tuzi hagati yawo no kuvuga ngo afite ikintu abavuga ko ari cyo muvuga ko nkuko namwe bwa batashe ko hano cyo muvuga ko mugabo twebwe tubizi neza ivyo niko bihari mugabo urumva nitumenya wewe ivyo uganira nawe nitumenya amabanga mufitaniye no kuvuga ngo twifatanije nawe naho utashye kubana natwe mu guserebra ubugwaneza bwa Rasco n'umutima mwiza yereka abakungu yereka isi yereka inshuti yereka abagenzi kumbure nk'abagenzi bavuba bashavura no bereka karero k'abavukanye biwe ari abavukanye biwe tutari kumwe hano ni kimwe mu cyo kwereka abantu ko nitwashatse guhamagara abantu bose iyi ni sembore dusabye kwibera karorero abandi bose uhereye umujyango wiwe no mu bandi bagenzi batashoboye kuba hano murakoze
cimwe
amen
nokuri nibaza ko nabaye abantu ba mbere bashitse muri groupe badushitiremwe muri groupe na ba stipa mbona abantu bakavuga ibintu byinshi ndahagati abantu hanze bari noti kweri atugira twicare turye atarubanza Sisa kwa Rasco. Mugabo nkicumba bagitanganye na Marison batugira ati nokuri twese turazi. Mwa nibaza kwa dusemo bwa mbere atubwiye Raison atubwira ati nokuri tushaye n'umuntu bigenda gukena gukena hagati nokuri tuvyumviriye hari byinshi cyane. Rasco yadukoreye kandi yahari n'ibyo usanga mutaricara muvugane mugara ibintu byabaye. Ubuzima ukabandanya ukavuga merci ubuzima kandi ashangasanga niyo merci warayibage. So no kuri nante ndingaho ndamushimira ni byinshi twabanyemwo nibaza ko numushinga ntayo wanje amaze kubona ko hari n'ikintu mbaye Rasco mbwiye meje kugira mama ntindinje ibitaro wa kabiri mbwira ni Rasco yamari none Rasco bariye kubera ati ndazi ko mu mwanya umwazi bari ngaha tu je sais que je peux compter sur lui aussi sinaje kumubwira so ivyo byo twageze kuri yo ntambwe kubera ko ubucuti bwacu twabonye ko tugize ico tumarani kandi nagenda gushimira ziko mwajya musagaragara kuvuga merci mugabo ari ko duse igi dasanzwe
ijya mbere mu buzima n'ene meza kumiko zakunze
ariko nyene byabaye n'ukuri wabaye incuti kwabanye mu bihe bigoye uri mu bihe bigoye nanje ndi mu bigoye mugabo akanyibuka nibaza ko ico gihe n'umugenzi umwe ya telefone yarambwira bo sinzi kwandi abantu barabiza landi kenshi bari mu masengesho Rasco yarambwira rabere landi jemba nifunze mba ndiko ndasenga mbwira sengesho ryawe ndarishire ku murongo gute mvuga iki what's going on habimeze gute numva biramfashe birankoze ku mutima nyene kubera ko ari ibintu umuntu aba ari mu mvume nguri wenyine biki n'ibiki ubwo umuntu akubwira ati ndazi ko atakintu no nta kintu guha cyangwa naje amajambo no kubwira gufasha mugabo reka tubi presente uri hejuru yacu sinari nzi ko ndarasikagira amasengesho ujya ijya benda byumvise ndoko yo kwemba sinari nzi ko agira amasengesho kandi arahizigiye brem arahizigiye so kuva ubwo nyine turumva ko ugenzi bwacu bugize bukomeye shaye cyo yarambaye hafi vraiment ku buryo ntubuvuga byose ndabihetse so nagenda gushimira you are a very good man uri umuntu mwiza kubera ufite umutima wiyumvira abandi bantu and uri mu bantu bakenewe kuri nosi Uri mu bantu bakeneye kuri Instagram. Abandi turiko turatamba tambanye. Uri mu bantu bakenewe. Nukuri mutima urakenewe cyane kuko rasko ntazoraba ngo urumva ngo uyu ntidero tuvugana cyangwa ngo dupfane iki cyangwa ngo nuwahehe. Mugabo ari ikintu gikenewe azogikora. So keep it up. Natwe tuziribuka ko tugukeneye nyene natwe duhari.
Mpari.
Sivyo none. Urakoze rero.
Sante
mama. Mani bandanye iguheza gi.
Asi mama baby.
Nashaka kumubaza ukuntu abigenza. Kugira ashobora kuba ari mu mitima y'abantu benshi. Kandi bose baba mubona kumwe. Sinibaza ko ari parfait jana kwijana. Mugabo hari iyo umuntu uvuga ati uyu muntu ivyiza ni byinshi bigera ngaha kwa raporo ibintu uvuga ati ibyo biringa gushika ivyiza bikaba biringa rero aza kutubwira ngene yabyakira mugabo zo kutubwira ati ubigenza gute cyatwe twinspire natwe gudushoka kuba abantu beza nkuko uri umuntu mwiza turi abantu babise vrai mugabo uraturenze vrai jewe kumva ko no bamenye mabanga ya rabere nkayabika nkamenya pasi nkayabika nkayamenya abwoze nkayabika aya abantu bose kabuzi ko ufise umutima ubitse amabanga y'abantu benshi kandi umuntu aguhamagara ati ratswe ndazi ko ndamubwira ngo waye simvuga nayo naguhaye ubwira ratswe nago ntabona arashitse ko didiri no mukibenga ngo ngaho uko wapi blaze urwaye iki umeze gute donc ni ibintu babinkora ko yarashaka kutubwira ukuntu bigenze kuko turazi kuri umuntu uri bizima ubuzima turazi ko ufise ubuzima bwinshi ufise ibintu byinshi ukora ufise ibintu byinshi ushobora kuvuga ati nema excuse ushobora guha abantu mu gihe uvuga ati uragwaye sinaje nari ku kazi nari kudakora ibi yenyu mugabo ntiwigera ubura mu gihe umuntu agukeneye ubigenza gute wala
mire no ku kibazo gikomera bon byose byavuye ku kintu kimwe gusa nibaza akibiriti
niwa duri kibiriti
ndabiyami na kibiriti ngira
dutizi kibiriti rasa
nguri ya lagifiti
nakuna ya kibur tuwasha kushanga mbele munu tulukona
na kibazo mgano ni kibazo mambajiji zangu sivira kuchivu Afsa gakora na koko ibagira.
Nashaka kubanda ngitwa yasahanye waho tuje kuvuga.
Jewe na banga sinovuga ngo ndabigenza gute cyangwa gute. Nuko nabonye ko kubaho kuba kumuntu akenera abantu tu uko biri kose yaza kumwe umwe muri twese umunsi yavuka asanga nko mu Burundi naho uba mu Burundi gusa ari wenyine cyangwa muri karitsi y'abamwe yose akavyuka asanga umunsi ari wenyine nta na circulation yaza ko nta n'umwe bitokora so kuri jewe abantu n'abagaciro ikiremwa muntu pe importe situation yawe waba ukomeye cyangwa uri muto muto twabatungana cyangwa usumba cyangwa ndagusumba waba uvuga ibitumbereye cyangwa ibidatumbereye andika jewe sinigera mbura hantu muriza n'umuntu mfise amakasketi menshi peut-être aba aye n'abari seriye abo ni ngaha ariko quelque part ureka kwiyumvira wowe ayo mukibonamo mu wundi nibaza ko niko mba niyumva nanje ngomba kumera birababazi iyo urwaye hanyuma nturonke ugusuhuza gusa maze gutora ko bimbabaza nanjye ipfo ko nsuhuza abandi birababazi iyo usabye serivisi ntuyironke so sikife ko nanjye iyo umuntu ayinsabye cyangwa iyo mbonye nuko ikenewe nubwo ataba yayinsabye ndayikora tu kuko byose ni magiriranire nta gisumba icyo byose iwanjye bisigaye byose iwanjye n'ibintu bito cyane sinigera mfata ikintu nta cyatari kibaho byose biraho kuko ndazi neza yuko ndiko ndabibamo ubu hanyuma nzogera igihe nibyo mbona bifite agaciro umunsi nibe bigafise ejo kubera uko imyaka igenda iragenda so
muri make nibyo hama ikirenze icyo ebana navutse nitwa kora iciza nta yindi shwa nari mfise nari shwa nta shwa nyinshi bampaye mugabo uyu munsi kuna kimba icyo kibazo ka kariste niyo bakama ndiraza ko nza kuronka shwa kubroka abantu bamwe bamwe ndiraza ko twari tunarambiranye ugenzeho umaze igihe kirekire burara twari turambiranye yazabaye nacyo gituma agize ibikubwira duheze neza so abari mu makungu abo ntabo umuntu wese azi ko yimwijya gupatike zambwe ikintu na kimwe uyu munsi ubugenzi bwacu ndabashimiye bwari bwa bonsana mwarakoze uri abantu b'agaciro ariko ejo ntituze tumenyane abari aho mubandekere ndabafungiye ibyo byose ni ukuri nta cyatari ngerageza kuba mu buzima uko bukeye uko bwije Gato vema. Aha. Siren Vibes TV.